Yerusalema, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Yerusalema, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Dawoyami, alikolana, buso wami, aukolana. Ilondoloze, zuhambe nami. Dawoyami, alikolana, buso wami, aukolana. Ilondoloze.
Ikayalami, ilondoloze,
nishilana Jerusalema ikayalami ilonoloze uhambe nami zuma nishilana dawo yami ayikholana buso wami